Linjani mthakazi kandaba zizukulwane zebhideli mnyama ngomlomo. Siyalamukela kuNozindaba lapho esiphakulelana khona indaba ezimayelana lelizwe lakithi. Njengenjalo indaba zethu namhla sizazithola uqembu leVOA elise Washington DC. Siyabonga kakhulu ngokuhlanganela lathi. Lingakhohlwa ukuklikha lapho kulesandla esitshengisa ukuthi sharp okhombisa ukuthi like lalapho okulotshwe ukuthi subscribe. Lishare labanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Uyahlaba phansi okule arrow egobileyo ekhomba ukuthi share ukuze uthumele abanye. Asiyeni kwabase Washington DC.
Olamukela ngokhetube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu lowuye isikliwe nje esiphonguzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wesifufile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelubele idala lePalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Tshabangu. Kodwa uTshabangu uthi bachitha isikhathi sabo.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazama ukuya emsebenzini ekuseni ngehluleka, ngihlulwa ngamapholisa like ama-stop and search akade bewayenzile. Bayasetha izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu.
Sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele-Palestine. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Tshabangu. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli se-CCC, uthi benza lokhu ngoba uTshabangu wenza okusekhanda lakhe hatshi okwebandla le-CCC. UTshabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edale lePalamende kanye lamakansila athi ancindisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umkhwanazi uthi akuqedakali ukwenziwa nguTshabangu.
Vele kungamanga phela ntsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general.
Singathi-ke incwadi leyi elotshelwe umdenda sizokuthiwa-ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe, akusitshele ngamafitshane ukuthi ukuhamba njani.
Yebo, kuliqiniso ukuthi umuntu lowuye isikliwe nje esiphonguzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa. Yikho sikuchasisa kuchasisele ukuthi hhayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engasola lunga lebandla le-CCC.
Ye, kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uTshabangu uthi yena uzibambe esiduwini sibili, angabe kuthatha ngaphi khonokho?
Angazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi, ngoba ngapha kithi ku-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye, kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC. Manje njengoba-ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kumenjani, liyakuphikisa njani ngakho khonokho?
Athula ama-branch, athula amasila, athula secretary njengokuchase engikwenzileyo. Abantu befuna babekwazi ukuthi hhayi bengalaleleli umuntu, bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela loZulu jikelele lweZimbabwe ubaba uNelson Chamisa, ngoba nguye umkhokheli wethu nabanye bakhe akhokhela labo.
Ye, kodwa engabakhipha-ke abantu laba edale lePalamende lizakwenzani?
Sabona nxa sesifike khonapha kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela even ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele i-ZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo nokugxukela nokuhlukuluza abantu kweZimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC le-African Union. Amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona le.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, kodwa uTshabangu uthi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma sisenze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube ledalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusase imfihlo yephathi. Kodwa abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelana abantu la.
Ngithi kabahambe kumedia kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumedia bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumedia baye correct narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi yethi bona ingani balayo i-membership ingani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha ke uthi subethele isipikili sokugcina esokuthi asozukhulume lapho.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana ngeway forward ngoba iway forward yethu it's very clear. Savumelana siforma iparty ukuthi sesichiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo asidinge nini ibizo elitsha nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change sabuya le bizo elokuthi ngu-citizen coalition for change savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
Umnumzana sengizoTshabangu uthi ungunobhala jikelele kwebandla leCCC wexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele-Israel lePalestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele-Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elusana lele Israel isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kule Israel.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile baya search izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi ayengagcina ngehla ngibuyela endlini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele busuku noma emadabu kabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala. So asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani?
Kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama-rockets asiko 2000 something kanje. Kodwa umehluko ukuthi laba abe-Israel babehambe bayahlasela ngale babulala ama-leader wabo. So yinto ababeyilindele. Kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikumonakalo ubengaka ngoba ayikho into kade besambe bayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophonga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona mawucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje la khona la eTel Aviv yikho amapolice evalile indawo zonke so echecka wonke umuntu into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babesitshela ukuthi hhayi lina lifika i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene even lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela chikilike nje
vela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana lale kulama bomb shelters underground imgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapolice ahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into ingani inormal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo
singathi kolapho uhulumende ulitshelani uthini kunamanje uhulumende wakhonapho
basicela ukuthi sihlale ezinjini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kusekhona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye inews ekade ziseculetha nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasota kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontshe izimota kwamanye ama town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think ukukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sibili noma singazama ngesikhiwa ungazama mpitsha
unkosazana Vivian Nomalanga Pepe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba bereuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Afghanistan ele Russia lele Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele Ukraine izama ukwethula ibutho lakwale Russia esabelweni seDonetsk soke isikhathi sezamasiko
qhubeke ke inkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo udavid mkhabinyana ngwenya kugola ngale ke kobulawayo siyakwamukela kuhlelo ngwenya kunjani baba
hayi ngiyabonga dube ngiyamnyalemukela
ye ake sixoxeke ngokucela izulu kuhamba njani kwenziwa njani liphehlwa njani kani
esintwini kulabanikazi obunyiwa kubo abayibo abacela izulu abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree onebane egokhwe ezilo lahapha elokhuzeni omaswabe edula
singathi kuqaliswa nini konoko kwenziwa nini
isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi sonesi kuyavalwa nje kunalinyanga njengoba seliduma licelwa lingakadumi izulu kwesinye isikhathi khonapha nje sewula kwenzeka ukuthi abanye basezela khonale ihle ibe liphishe iy'nyawo zabo kodwa isikhathi sokucela izulu kukhonapha nje kubo-ogasti abantu babelungiselela ukuthi kuyephe kwamadwala kulezo ndawo
ye siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudojelwa amathambo yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe
kuyimfanelo sibili khonapha kobulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo yokusitsho lamalembu pho imhlobo isidorobho sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengile aphephezela amafleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni singabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha kobulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani ngamasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna ungumntwana wezinduna njalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gift dube ungafika lapha kobulawayo ungahleka isiyaluyalo kwezulu ekwazulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze bachathe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko uyisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
siyakuza kakhulu ke le inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungathelela kusasa ba
okwamanje sike sizwe ezabatsha silota bakwancube kwezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Igam lesheshamu linqobele bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni ebhata kuTelecaps United litshayele wange nge-1 kanyanga seColliery limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumachumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Renters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi eleGreenfuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga iqembu leCranbourne Bullets yile lijeke amanye engalaneni imiklomelo njalo le miklomelo ngamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukuba kuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leSimbabwe lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungathinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo elingakhohlwa sibili sile kuWhatsApp yethu 202-463-3018 elingakhohlwa khonapho singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sibone ebesilazo sekubulawa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana sengezoTshabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla leCCC kodwa uTshabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu yena ngakhohlwa ukusithumela ke inombolo incwadi zenu yeze email kukheli ethi studio7@voanews.com.
Siyabonga kakhulu ngokuba lathi mthwakazi kaNdaba. Siyalicela njalo ukuthi liklikhe ulike lo subscribe njalo litishela abanye. Lingaklikha lapho kule arrow egobileyo ephansi lapho ukuze lenelise ukuthumela abanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Siyabonga kakhulu, inkosi ilibusise. Lisale.